Imisebenzi yeyona nto inqongopheleyo eMpuma Koloni. Izinga lentswelangqesho kweli phondo lingaphaya komyinge wamashumi amane nesixhenxe. Urhulumente uzama ukuyiguqula le meko.
Liphondo elisebugqwayibeni kwimbali yezoqoqosho yelizwe, and uba ngaba sinawukwazi ukuyiguqula imeko yomnotho welizwe ngendlela oyiyo, siza kusokola kakhulu ukuqiniseka ukuba amaphondo asemaphandleni anjengeliphondo lethu ayakwazi ukuba yinxalenye yenkqubela phambili yelizwe, abe kanti azaba yinxalenye yokunika amarhewa aluhlaza kubantwana balo nakubantu balapha kweliphondo.
Umongameli welizwe uCyril Ramaphosa uye wabhengeza ukuba umya uza kuba yinxalenye yoshishino oluza kuphuhlisa uqoqosho kweli phondo.
Ninzi ke into eziqhubekayo apha ephondweni, injongo kukuvuselela uqoqosho sikwazi udala amathuba emisebenzi njengoko sinengxaki yentswelo ngqesho ekwiqondo eliphezulu, kungalingani, intlupheko nendlala, zonke ke ngenkqubesa besigxile kuzo.
Intetho yobume bephondo iza kubanjwa kwindliwiso-mthetho yephondo ebhisho ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa. Ndingulubabalodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni.